Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factor angeli et terrae, visibile um omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum de
Come on, Thank you. site na ya bụ isi na n'isonyere ya nakwa n'ile ya mere ịkpọrọ ndụ nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ ogoro ego si adịghị ebe tupu na ibe niile site n'ụwa ụwa niile.
Yeah, can you do it with a woman and a person? Or do you need ọrụ nsọ na ike nke mmụọ nsọ. Ka o mee ka ha sonye otu ndị nsọ na nke ndị mmadụ gara aga. Ka o gosi ha mere n'ihe nke ọ nyere ha. Ụmụnna anyị a bụkwa ndị na-eji ọrụ mgbapụta, ndị a mụrụ mgbaghachi, ndị mere ka ha na nna dịkwa na mma, na ndị ebukwara ugwu aka nke ezigbo onye nta akụkọ. Ka Chineke mee ka ha jee sonye na mmụọ ọgbakọ nke eze ahụ mebiri, na-anọrị ndị na-enwe ngwụcha na mmemme ọfụ nsọ.
Mesi Apostle Martin, onye na-ejebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu, anyị awụchie n'ezinụlọ ndị be Nwachukwu na Alor, oke bụ n'oyi. Anyị sigo ụlọ ụka wee pụta ugbu a. Anyị chọsiri ka anyị banye na be ha maka enimozu na akwamozu nke nwanne anyị nwanyị bụ Blessing Uju Nwachukwu Nyi Akabogu na Eze Naja Amada Ọha Ukwu. So ozi anyị banye, ị ga-afụ ka o si akpọtụ mgbe anyị na-abanye. Anyị ga-apụta mgbe e mesịrị, anyị gosi unu ka o si mee. Soro anyị na-aga.
Afọ mbụ venerable Obioña Mokwu Enum. So nwoke ibie bụ nnukwute ọkwụ aka m. Uju nwụrụ anwụ bụ my classmate na school. So abịa m in dual capacity. One, ịnọnyere ndị be anyị na akwamozu. Then isokwanụ ndị onye klasmeti anyị wee gaa mgbago maka uju ise vee kwa ihe tigia bainos ka ade afia na mkpọtụ edebeghị ha mkpọtụ becha mụnwa before you even do so. When I did that, I am not. So thank you very much.
When I go to school,
when I go to school, I can see because I send the Akabog. You see me? Now I see that you make a wife. I'm one of the easy. When you get your own, can you afford it? When I see that when you make a single move, you just have a wife. I'm not going to do one. I had to let you know how I had you.
Only one in Jesus Christ. In our meaning, in our society, we should to have God's ear. In the meaning, we have Yamen. In the meaning, I don't have the meaning. When the Pupacaria, the Hagi is in our beyond. You can make a word for you, blessing, what you do.
Amen.
Ani na done ahomanya niwa ni bu blessing Nwachukwu
nara.
Kola gachi lebe rosi pata. Ani na me nka ni na oma spirit na kegi le. Isi na ndo nka oro kwa mana niya. Christ bu onye mbu si na wo bide. Omo kwa onye geme ka kwani tarada. Bawe le ihe aho ya uso ni. Ni nka I didn't hear our one nine go less than what you do. Now I got you naked.
Ezumike,
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 Seminary now for doom, then you want to go eat you now for doom, and you got only him. You want to do every academic year, do more for my name, use the poor for my obly facility. Make it look by you, you talk. I'm better now for those each other. Gone away now, one now, okay, who's to my beer. So, book look one, what are me fair? Omin, I got for the community on the way, Pele, Nebuno, no way, Nesuit. But the name and I bought on that, if all manache, but I never went to an Achokaka or by store. Now, when you hear them, one on our paddle, ordination, and our paddle ordination, and we do be mean. Oh, Gahaka, you would be away that was here. One name, why, where, lap, why? We would die too much. Okay, hang on, Mela, Mazimu come here. Yeah, Mazimu put on Miss Way. When they came here, Manana, when you even them, Bobby, about where Bam, who missing Nuchi, the Catapia, if a Melunu, a Buchiria, you may fortune him, Nuchi Catapia. When you come out and encouragement, I wear Gabapa. And I'm by the grace of God, no Maka, Ishimoko Chukwa, because all can go, if I can you push assist. But I'm not working to cause you a melody to everybody. I just see your father, the way you use. So now, I'm going to go to the house. Normally, show Bala, go to SM, Namuji, and we're watching it, we're watching the call. But I know this is Palanay for Nanya, or we're never Chinek, never the Chino Pazi. If a surprise, let them battle for Siamo, or they think at me, when I'm like a man, would you build you and my doom, Rosalina, or blowing out?